Afrika mashariki yote twaungana vijana Jana ha kutoka Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi hadi South Sudan na Rwanda. Twaje pamoja ili fanye nini?
YouLead.
Vijana wote. Aha.